share, network, and understand the facts, both about business and about collaborating with government.
Nekala TV Kawoke County Matumu, Alanda Godfrey.
Ero kama na inya landa. Ka wado kendo e county ma Homa Bay to e ni tend county ma Homa Bay koruwo koko mara chung kanya chile kod jopur mago eko mabende nyocho yudo midhiero. Mane okelne gi kod pi oula mane oywero pote gi kachiel kod cham bende ne gisepidho e pote gi goeko nyake na mataro mar Lolwe. Ler ma kamae ni koro to ne oyange kod jalup jatend governor e county ni no ma Migori Migosi Oyugi Magwanga. Mabende oyango ni tend county ni no koro biro chiwo konye chiwo kodhi kachiel kod mbolea ne jopur goeko mondo mi giyud kaka ginyalo chung kendo e weche goeko mag pur kaluwore kod lal mabende ne giseyudo. E seche goeko bende oganda mawuok e county ma Homa Bay ne ojiw mondo mi omak yore goeko kata weche mag pur kod lwetgi ariyo. Kamano kendo en yo makende mabende nyalo kelo yuto ne oganda duto maonge akwede mora mora.
Mano ero omiyo High Excellency ne wasengiyo muawach ni kapok jumbe ariyo kurumo. To jopur matire kagegi, wadwa ng'iya nena ni to ere kaka di akonygi mondo gitim alowa gigi maber mondo mi kiki moro ochako higi ahinya kaluwore gi pur mwatimono. Tadwa koneu ni onge gimaduong' toyo pur. Kidwaro ni mondo thini od tich. Deyangowa kidwaro nondo nyathini gi in ichi deyangowa
mosuru kuom gimotimore koth nigi teko mar gwedhowa kendo makinyowa to kata mana wadwoko erokamano owach ng'ato ng'ato mondo pur imobe nyaka par ni mana modi pur imichamo donjo iyi wach mar go nyalo timore sani tingi minyalo gi gima in go.